Nā, kei te rere ngā kupu pōhangahanga ki te premier o mua o ngā Moutere Kuki Airani. Kua mate a tā Terepai Maoate e whitu tekau mā whitu ngā tau. Hei tā te minita i ngā take aorere a Murray McCully i mahi nui a tā Terepai ki te whakapakari i te whanaungatanga i Wainganui i tōna whenua me tō tātou.